Tanzania inapendeza, viongozi wanafanya kazi. Shukrani Mola Muweza, wananchi tufanye kazi. Flyover nchini,
flyover, flyover.
Elimu bure mashuleni
inatolewa,
ndege nyingi angani,
angani, angani.
Mwendo kasi barabarani,
ho, 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 ho.
Magufuli, Mama Samia, Majaliwa, ho, ho, ho.
Tanzania.